ngiyafisa nokulibamba lengashon sometimes. Akukho mnandi ukusiphana munga born outcome. Cause noma ngasaphele kula mashow ngizela uphanda imali ngondla umndeni mengabe ngakhokhi yafana. Mele ngibambishisa ngingayidrop out yam. Noma sinokotshe one ama-goals akafana. Monephupho kufanele ube yi-soldier. Qinukakhaya emalithambile inkinga ngizoze isolva. Yeah. Benginamaphupho ngesikhathi ngiqala leshandisi. Ushiye ukuthi uthando ne-passion bekuhamba phambili. Akekho bazugaba bengidume ngosandile. Emtiba bengabambe bonke ukuthi ngigcwele ngani. A superstar in the making, putting smiles on their faces. Inkunzi malanga yomculo omkhulu performing places. Cause 9 to 5 is really not one of my places. Kodwa phela ngingabamba mosuzele vela ukhethi. Mina yami indawo ilapha kuzona iy'nkunzi lezo Zulu nosijava omZulu nozako Questa Stroom fethu. Ngizorise kuyoba ngathi ngisiphane sumood. Straight ibhadi lobaleke ngathi lihlangene nomufi endlini. Yeah man. Hayi bafethi no. Khona umuntu indawo yakho uyayibona ukuthi sometimes ukubuye kube ngathi ngigida ndawonye yabo khosi nje. Yes. Nofisa nokulibamba lengashon sometimes. Akukho mnandi ukusiphana munga born outcome. Cause noma ngasaphele kula mashow ngizela uphanda imali ngondla umndeni mengabe ngakhokhi yafana. Mele ngibambishisa ngingayidrop out yam. Noma sinokotshe one ama-goals akafana. Monephupho kufanele ube yi-soldier. Qinukakhaya emalithambile inkinga ngizoze isolva.